dilava ya sobola rna ke tshwere botata mo tse se tsana la ntle kuno go mopara bo ntse o kulu sa la tinne kuno go mopara a re sotake ma para wa ta re sotake ma para re go tswa mo le pulule wa go tsana ga ntse ya wa go tsana mo singi are mo tata ga tshuwa a go khase bo dugi se le wa zamara lela Zulu sama yumarale, rebolu ya, rega bola lava batu na borre kwala kuvi, batu bari tuse katrata, jesalo neluo, arugu butu kuyang, arugu fela kili ruo, le batu la pere kaji, musile unkulu sala tini, kuna kumbara. Are bohulu jang ki bua ka dikolo itse dituna tsa di wa se kwotse dingwe tsa meta ba dingwe tsa samenta dingwe tsa di ravotara are go tsoya loka go thatlo na ga tsore ke di tloela mo tsa tsi tsa ri lande kuno para bonde un kulu tsa la dinne kuno go para Are bohulu jang ke bua ka dikolo itse dituna tsa di wa se kwotse o tla bona motho a le mongwe a le mo sekotsing a ntole tswenye tsi ya gagwe ka morago mo diketheleng fela ibara bone a kuera tenyena kolo mopara bonde nkolo tswala tende are bohulu jang bale ibara bone a tsua bale ibara a tswere bothata o tla bona motho a le mongwe Ale mo sekotsi ntole tswenye tsi ya gagwe ka morago mo diketheleng bone ba kiba ka samente